Molo, igama lam nguLihle. Dilapha uzokunceda ulungiselele iYoco Gateway yeShopify. IYoco Payment Gateway iyafumaneka kuwebsite yakho kucheckout. Abathengi bakho bazokuthunyelwa ipayment page ekhuselekileyo ukuze bafake inkcukacha zabo zamakhadi. Abathengi bakho bazofumana umyalezo ovela kwibhanka yabo ye-one-time pin yokuqinisekisa i-3D. Xa sele iqinisekisiwe intlawulo iza kuqhubekeka.